nko nyenicubaro mukuru w'igihugu cyo Burundi adahengeshanya kudushira ku kivi nkatwe nk'abaserukira abene gihugu bashizwe imbere twaragerageje kuvyukuri kugamburukira abene gihugu na cyane cyane mu kubarangurira ibikogwa babashize imbere ubu mbere nkamenyesha yuko imigambi turangura ariyo abene gihugu baba bitoreye mukamuzi yuko no mu gukora cyake gitabo c'imigambi y'iterambere turinda kubaza ku mutumba imigambi babona yoshigwa imbere cyane
nkuko mpejeje kuvyumva mu kiganiro intwaro nziza c'uyu munsi tukaba tuzakubashikiriza ibijanye n'ingene abajeje intwaro muri komine Gihanga yaba mu stanteri eka ndetse n'abakuru b'imitumba bakabafashe ya mbere mu kurangura imigambi abene igihugu bashize imbere aha twovuga nko kubaka ikibuga c'inkino ca kijambere kubaka ibiro vy'abakuru b'imitumba bakoreramwo kubaka amashure hamwe n'amasoko ivyo vyose mu ntumbero yo kubandanya batsimbataza intwaro nziza Mustanteri wa komine Gihanga atangura atubwira icatumye biyumvira kubaka ikibuga c'umupira w'amaguru c'akarorero
murakoze cane gose aho twabihereye nuko nyakubahura matari w'intaracu nziza yabo banza yaratugirije inama arabwira ati aradusaba yuko twogenda kwiyumvira imigambi n'imiburi ibiri ikomeye twokwiha kugira ngo twirangure mu mwaka w'2021 ushira umwaka w'2022 rero twebwe nk'ikomine umugambi wa mbere twashize imbere wari uwo kubaka kino kibuga hanyuma tukaducira imbere no kugwiza amashure kuyagura na cyane cyane yuko hari higwirana ry'abantu bituma ibirasi mu mashuri biguma bikenerwa bibankenerwa rero umugambi novuga ko ari n'umugambi yabene gihugu bashimye kuko mu nama zimvukira twagirishije baravuze bati turakeneye kuvyukuri natwe ko turonka ikibuga tukaronka n'ubwugamo bwiza aho dushaka kwakira abantu benshi aho dushaka gukorera inkino zihuza musanzu muzi ko inkino zifise yakamaro ntangere mu bijanye no gukomeza amahoro n'umutekano no guhuza abantu mbere turavye n'intumbero ya leta aho oyama yatunganije ibikorane twariyumviye tuti natwe hamwe twogira ubwugamo hari gihe umusurize na natwe bozana igikorane ngahaye rikabiteka rikomeye cyane tutireka rero twisugaye muri byo bintu rero kino kibuga twaciye tugishira mu ntumbero twatanguye mu kwezi kwa kabiri kuyu mwaka kandi mu buryo bwa komine tugashimira cyane intwa ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yadufashije mu gufata inkingo zimwe zimwe kugira ngo uburyo bw'amakomine bwiyongere twabuze tutireka twerekane akarusho rero k'aya mafaranga yagiye ariyongera kuko murazi ko ubushikiranganje budufasha cyane gose ku munsi haba kudushiga ku bikogo kuri tere mbere no kudushigikira mu mpanuro no mu ngingo rero murabona ko tumaze gutera intambwe aha rero abene gihugu bakaba batera mu bikorwa rusange
reka ngo muri komine Gihanga bafashe ya mbere mu gutsimbataza intwaro nziza na cyane cyane mu bijanye n'inyubako ngo ubu imitumba yose uko ari 14 igize komine Gihanga irafise ibiro by'abakuru b'imitumba kandi ngo bari bakiye n'amashure ndetse n'amasoko
murakoze cyane gose kuri ico kibazo nuvuga ko muri komine yacu Gihanga twafashe ya mbere kuva batwemereye leta ifashe ingingo yuko imitumba nayo ironswa ibiro umukuru mutumba barahe kumusanga mu kabare barahe kumusanga muhira bagira aho bamusanga maze aje ku kivi atunganirize abene gihugu neza rero twafashe ya mbere nk'amenyesha yuko dufise imitumba 14 tukaba dufise imitumba 13 tumaze kwinjira icese ivyo biro by'imitumba abakuru imitumba akora kuri ivyo biro uno mwaka duheruka kwinjira mu kwezi guheze twinjiye ibiro by'umutumba wa Kizina ubona mu kwezi kuza tuzokwinjira ibiro by'umutumba byari bisigaye bya nyuma mu kagwema no nyene barasakaye dusigaje kugira bimwe bita guheraheza birugaye gushaka kwa marangi gusa hama dushe tuvyinjira nkavuga nti twabifashe nkankama bakuru ba zone barafise ibiro bakoreramwo ku imitumo murumba yuko naho hasigaye ibyo biro bimwe gusa asanzwe bikoreramwo naho tutarabyinjira icese nkavuga nti rero twebwe twararangije twaratahuye bavuze rimwe twumva gatano kuko basanze kuvyukuri ari igikorwa ciza cyane gusanga umukara umukuru w'umutumba musanga muhira ugasanga aragize ingorane ugasanga arabuze ngene yakira abantu cyangwa ukabasanga musanze mukabare naho urumva bica biberayo ntibyari ibintu byiza cyane isoko ngo ntiribiyagiro ariko ubu kuvyukuri aratanga urutonde ati iki gihe tuzokumvira tuzakira abene gihugu ku matata yana naye mbere nabaje abandi bane basigaye nabo nyine bakaronka naho bakorera mbere hatari hake kubera umubano mwiza na ya makoperative sangwe usanga nayo nyine nazaraza kuhagira inama kugira ngo aho batarashobora kugira ibiro bace bahitiza ugacusanga ibikorwa bigenza neza ku mutumba urero muri iri cyo nyene tukatwubatse ibirasi bishika iburinga twubatse ibirasi bine viraje gatandatu twubatse ibirasi bitatu mundaba busongo twubatse ibirasi bitatu ibura matatu twubatse ibirasi bitatu viraje kabiri twubatse ibirasi bibiri mumva ibyo birasi byose twubatse kurondera isima vya mwikomine kurondera amabati ava mwikomine n'ibindi bikorwa bindi twasaba bene gihura abanyane kuza baraterera mu nguvu mumva yuko tukoze ibintu byinshi cyane muri noce nico gituma rero ubu utuma gusha tusubira kubera amashuri asa nayafashe umurongo ibirasi tubona yuko hari hakenewe cyane n'intebe twatanze intebe zishika ku ijana na 60 nico ni kintu kiza cyane twaregereye abavuka komine kugira baduterere naho mu bijanye n'ibitabo hariho umushingamateka yatuye hano mu komine mu ntara yacu ya Bubanza akaba ari n'imvuka ya komine Gihanga Honorable Sugurorivye reka dufata mu mugongo cyane gose twatwemereye ibitabo bitari bike vuba guca tubashikiriza nico ni kintu cyiza cyane hanyuma kuri izo mashuri turakenguruka ntambwe tugeze ko nabene igihugu by'ukuru tubararitse baragamburuka barabona ko ari byabo ko tubahimiriza tuti niwe mu vyara abana benshi gerageza rero kugira ngo turehe kuruha tugabanye tuvyare bake dushoye kurera dushoye no kwigisha hama mbavu yivye tuko turi bakira n'amasoko ari isoko ya Rugunga abene gihugu babanje kurindira kuko nyene cyo mukuru w'igihugu yaraduhaye amabatu bwa mbere n'ubu turarindiye kuba kabiri ko baduhereza amabatu kugira ngo tuce tumera amasoza iryo soko ariko akaba ari n'isoko ngaho Gihanga naho nyene abene gihugu twashize hamwe kugira ngo bashire ingufu hamwe buyubakire twubatse mbere muri irice nahanyene ku mutumba wa Gihanga naho nyene bikorwa nka bambona yuko bigeze kure akaba ariho n'umushinga mateka nyene naheje kubashikiriza yemeye kubaterera nabo nyene mu kubaronsa amabati kugira ngo basakare abantu batashoboye kuronka ubwo buryo
tuvuye aho tukaba twaciye tubandaniriza ku mutumba wa Gihanga Centre hamwe n'umutumba wa Murira Village ya kabiri tukaba twaraganiriye n'abakuru b'iyo mitumba bakaba baratubwiye ukuntu babigenjeje kugira bashike kuri iyo ntambwe yo kwiyubakira ingoro y'umukuru w'umutumba baranatubwiye kandi n'ibikorwa bikuru bikuru barangurira abene gihugu
akarusho biduha nuko kare wavyuka usanga mu gatondo batonze nk'abari kwa muganga ariko ubu twaramaze kumenyera ko saa moya na nusu ibiro byavyuguruye tukavyugara saa kumi nubwo hoba hariho abo bigora inyuma y'ayo masaha ya saa kumi ariko si nko mu minsi yeze tutarubaka ibiro ubu turafise ikintu citwa ko cabaye ciza cane kuko ntawe basanga muhira baraza ko badusanga muri make ibikorwa nyamukuru dukorera bene gihugu bwa mbere ni kubataturira amatati haba mu ngo haba mu matongo gutatura amatati mu y'amatongo kugwanya abadandaza inzoga ziyayura umutwe kugwanya abacikiza abaharika tukigisha kandi ko kubaka amategeko ariyo ngendo nziza
ikishyumviro muri make cyazanywe na leta yaho hari mu 2017 n'icyo mu kugira ngo nyakwigendera sogo ko yabikishije kubera kwa musanhe na babura matari badusaba ko twokubaka amabiro y'imitumba hama turabigira turabishyira amabene gihugu turabibabwira hama turacyangwa turashyiramo inguvu abene kikubonye nubwabo baregeranya uburyo barashira barakora niko barusange ushika naho twuzuza ibiro bere twatwatse uteka byo kwigurura mu itarike 19 z'ukwezi kwa mbere mu 2019 naho ibiro nyakubahwa cyane mukuru n'amashyaka ishinga amateka Pascal Nyabena niwe yaje kwitwugurura nka ngo nukuvuga nka twebwe aho iwacu ku mutumba twaragiye hamwe turavuga nabo dufatikanije kurongora umutumba turahanahana umwanya kugira ngo twakire abenegihugu ntibatwiture ngo batubure ni ukuvuga bica bitworohera cyane kuko nta mukuru w'umutumba usanga muhira hari baradusanga muhira ugasanga warabifise ikibazo mu muryango abenegihugu bagacagenda bakimenye mugabo n'umunsi ntibaza kurindirira muhira batonda hano kubiba rero naho ufise ikibazo mu muryango ntabyo bamenya ni ukuvuga ushita ibibazo bafise nibyo kubikemura ngaha ku biro hama nawe cy'ubufise mu rugo rigahera muri ego ni ukuvuga abenegihugu b'igihanga kenshi na kenshi barakunda umupira w'amaguru kandi ku by'ukuri iyo turiko turabibabwira ku bijyanye n'ibikorwa rusange kugira ngo baje kudufasha kwa kirya kibuga iyo nyakamusanga yari yatubwiye natwe tukabizana n'abenegihugu barabikunda cyane kandi barabyitabira ku rwego rushimishije murabona naho ikibuga gipfuye murabona naho kigeze kiza kuri namwe shimishije bijya bimuvuza abenegihugu barashyiramwo wo ku mukoro wa rusange
Umukuru w'umutumba murira village ya kabiri aratubwira ko batagarukirije ngaho gusa ariko nyabuna baciye bubaka ibirasi bitatu bafatikanije n'abenegihugu aratera n'akamo abandi batware ko bokwitaho ibikorwa by'iterambere bakareka kuguma bahanze amaso leta
ko mbere ejo bundi turamukitwongye kuramuzwa mabanga umukuru w'umutumba bace duhitira mu gihe cyo kubaka amashuri batwara basirasi ndetse n'abana bari gukora byigiramo kandi twa turi twategura n'ibindi bitatu ngira ngo wahaci yajya mu mayoni twaragize umushinge akanya na kanya twara turazana amabuye twara turiye n'amatafari turizeye ko ku minsi mu minsi mikenyi dushobora kongera kwashyira tukaduhuza ibyo birasa n'ibyo bikaza wabyumva dukurye uko ndabibona nk'umwene nk'umukuru w'umutumba agikorera mu ibarabara urashobora gusanga bimugora cyane kubera ko umwene nk'ubu ntabagira hamurondere barashobora kwiyumvira kurondera umukuru w'umutumba akamurondera akamubura turabasaba rero nabona kuti kuri ko bagaragaza uburyo bwose bakubaka amabiro kuko amabiro yafasha cyane rero natuma umukuru w'umutware agira aharondereka hama no kujyana n'ibyo by'ibikorwa by'ishuri nyine by'iterambere ry'abana kugira ngo abana bige uri kuraraba kuti kuno munsi nk'umutware iyo batakagira ngo uvuge ngo yubake amashuri bya ngombwa afatikanye n'izindi nzego turabona ko umurindi ushobora gusanga abana ari benshi ugasanga abana bari kubigira mu mashuri ari benshi udasizemo ingufu rero kugira ngo bikundike ugire ingufu ngo wubake ibyo birasi usanga hari abana benshi bariko baraheba cyane ugasanga abana bariko biga bitameze neza nabo rero twasaba gushyiramo ingufu kuko abenegihugu iyo uri kurabatwara urabegera kandi iyo uri kurakora ibintu bakabona nawe kuko biriko biratera imbere ntabwo ituma na kimwe batagushikira mu byo uri kurakora nk'umutwara ego nk'ubu unyu nk'intambamyi turazifise ko ariryo shuri murabona ko tumaze iminsi tutariko turakora ibikorwa ubu twarafatiye amatafari turabuze agasima turabuze n'ibyuma kugira ngo dutangure umushinge w'ubuzure hama dutangure gushyira itafari rya mbere rero icyo twasaba bibaye ngombwa ngo dushyigikira kujyanye n'ibyo kugira ngo abenegihugu ubwabo baritanga mugabo turiko turaba amikoro y'abenegihugu no munsi abona ko atari heza nacyo gituma ibikorwa by'ikibanza birahagarara gatoya kubera ko ibikorwa by'amaboko ntibashobora kubikora kandi tudafise umushinge w'ubuzure
muti mbega none abenegihugu bo muri komine Gihanga bakira gute ivyo bikorwa abajeje intwaro babakoreye bagira ko batera kamo abandi bene gihugu batarajijuka ngo bitabire ibikorwa by'iterambere
ego turabikenguruka cyane kuko kuva na kera ibi bintu byiza tubonye ubu ntabwo twari kwigira tubibona babona ubu hari stade nziza cyane hari bitaro byinshi cyane muri komine yacu ya Gihanga hari n'ibintu byinshi biriko birahakorerwa byinshi cyane bikwiye gushigikirwa muri komune yacu ya Gihanga. Bo iki kibuga ikintu kizodufasha kumenyana no guhuza cyane cyane ugwaruka. Kuko ugwaruka muri musanzwe muzi neza ko ari we mushinge w'iterambere. Bizodufasha cyane no kugira ngo inkino cyane cyane zigire akanovera gakomeye cyane mu kino gihugu cyacu na cyane cyane muri komune yacu nziza cyane ya Gihanga.
Byerekana nuko n'umuntu agize ikibazo mukuru w'umutumba unya emuto turafise ahantu tumusanga ubunya twibuka turamurondera ahandi hantu kure twarubatse ibiro by'umutumba hamwe ducashobora kumusanga bitatugoye tumubuze naho narige cyo turonka nko muvyegera byiwe bagaca bihuta kumuturondera ca ari n'icihutirwa ari nk'icyo nabo bashobora bagaca barutunganiriza maguru mashe twabyakire neza cyane kuko urabona ko umuntu yazaho kumuramuhira ugasanga yazindutse agenda nk'ahantu cyangwa ugasanga aracaryamye bikamugora kugira kubyuka ariko urabona ubunya kw'ibyo biro nyine aho tubironkeye urumva araharandevu abanyagihugu bakaza kuri randevu no ku masaha ategekanijwe ategereza kumusanga ko batiriwe baragenda kwicara muhiriwe bamurindiriye
bene kuri turashima intwaro nziza yifashe neza cyane mbere yaje hageze kuko twari tunayinyotewe benshi twarahote ariko kugira aya mango n'ukuri dusigaye dufite umutekano ntangere yego tubikeje intwaro nshyashya iri ubu niyo tuyikesha kuko yaradukuye ko agacinyizo cyane cyane mbere abapfasoni twebwe twaragize uruhara runini dufatikanije n'umukuru w'umutumba kugira ngo turonke aho tuza turatunganirizwa kuko kare twara tubasanga mu ngo zabo ariko ubu yadusigaye tubasanga aho ku ngoro aho twabubakiye nyine kugira ngo baze badutunganirize oya yarimubutse kandi twebwe natwe byashyitse ibyo bintu hageze kuko narukwebwe twaregezwe inyuma kose ariko ubu kugeza uno munsi kuko intwaro nshyashya kandi intwaro yaje tunyotewe kandi idushyigikira twese ndazi ko yaba umutwa cyangwa umuhutu cyangwa umututsi guhera ku mupfasoni nta n'umwe adafise igisata muri iyi ntwaro nshyashya twahabi
aha muri komine Gihanga nyene abakenyezi baho baratubwira ko uruhara rwabo ari ntangere mu gutsimbataza intwaro nziza n'iterambere
yego cyane urumva twebwe nga ku mutumbi wacu n'umukenyezi yoba ahohotewe urumva jewe acaza jewe akanyitura hama ngaca mpamagara abakenyezi dufatikanije hama tukamutundaniriza hama twe tutabishoboye hama twandikira umukuru w'abakenyezi mu ikomine hama nawe bakabandanya abidufashamo kugira ngo umukenyezi arenganurwe mu gihe yoba ariko arahohote yego mu bisanzwe urumva bariho mugabo urumva kugeza ubunya barabonye yuko ubunya bw'umukenyezi no kuri kimana kwa kirumara uko bamaze kubona ko abakenyezi bajya mu nzego zose mu wasekiteri bajyamwo bamusantere baba mw'abakenyezi kugeza ubu n'ukuri n'abahora babigiranye ngira ngo ku yindi mitumba mugombere bangahe iwacu namu ya kabiri oya nufuza
abapfasoni aha muri village muri komine Gihanga dufise uruhara runini rwose kuko ubu baratwitayeho nta mukenyezi agihohoterwa kandi ubu turafise n'ijambo ngaha ku mutumba kandi mukenyezi uwo ari we wese arafise ijambo ahaherere oya n'ukuri twebwe ibyo bintu nta bihari kuko murabona ko natwebwe turi abapfasoni uko tufise uburenganzira twese ubu dukorera hamwe dukorera ku mugozi umwe dufatikanijwe n'umukuru w'umutumba n'ukuri aradufasha mu kuduha urwo ruhara no kudushyigikira nta kintu ibyo bintu byo gukumirwa twebwe nta bihari neza cyane basha tunyarutse turabironka kandi minisitani tumwituye aratwakira kandi naho dutuma umukuru w'umutumba aratunyarukira kweri nta muntu ariho yohava avuga ngo arahoterwa byangwe ngo aregezwe inyuma kweri turagaruka turabironka ibyo dushaka jeno terakamo abandi bapfasoni hubwo bakinyegeje ahantu mu gifuri yuko nabone bonyiguruka bakaja habona nkuko narwege babona ko turahabona uko kugeza uno munsi barabona ko turabantu baba mama beza batagase kubera intwaro nziza tukesha kuko tutagikumigwa batigeze rero kuja habona bakareka kwegegwa inyuma atawubegeje inyuma kuko twaramaze kuronka uburenganzira
mutimbega none abajeje intwaro muri komine Gihanga bakorana gute n'izindi nzego zisanzwe zikorera muri iyo komine
ahoze cyane rwose aho no bakengurukira cyane kuri ico kibazo kuko mu minsi yahera basho sanga menga igipolisi kirigenga urongo burimye nubwo rozo kamenga musane nta muraba urongo ubuzi bwa leta aba mabanki ama microfinance ugasanga barigenga mu ndero ugasanga barigenga abacamanzu kamenga barigenga ariko kuvyo kuri turakenguruka turakenguruka nabashikiranganje barongoye ivyo bisata ko ukuntu bahereza ingufu abajejwe intwaro twarabonye mu kibazo cinde mu ndero hanini mbere babaza urongoye indero mu ikomine babanje kubaza mustanteri ica bibonako niko tubatangira amaraporo rero inama tubagirisha za namabita zihuza ibyo bisata bitandukanye niyo dokoordinasyo baranzitaba cyane ubwo nk'igipolisi hoho twatwagiriye amahirwe twebwe abo muntu ariho hagati kutwagwa hamwe n'abapolisi ubu ni ikintu cyiza cyane rwose kare hari gihe wacusanga twe nta byadushikiye hano ariko twaravyumva hande wacumenga igipolisi sinigikora mu ikomine ariko akijejwe gushigikira intwaro kije gushigikira intwaro gukingira intwaro mbere rero mvuga ko ubu dukorana neza cyane rwose umwagize kibazo umuntu wa tuba tukigize ni mu police ntagira kibazo ngo tukatube tutahare komiseri aje rw'ikomine mu gipolisi nta buri nyene yunguruza imodoka iri ngaho oyi ntiba buri impapuro abawopeje ngo mustantera tugende tutazi bahaye kwageza gutwara abanyororo abafashwe tubajana ahantu hariya turagamburuka cyane tuvuga tuti ntagire ikibazo nakime kigira mu gisata kiba mu gisata twe ntufite kimenye ingora ni uko tutaba tubimenye mu bucamanza mu butungana tuvuga tuti niho mu mizinzi heza byari bigoye ako turakenguruka hari mu komine yacu gihanga kubahinduye abacamanza bose kuko hari ingorane zari zihari usanga hariho abigira ubugabo bwigaba ugacho usanga musantu yatanze n'amategeko atanze n'impanuro ntibazumvise kuko imyidogo yaraza twarunka abantu nko mwikomeye tubumvirije tujerwa no kuvuga tuti we tumbera ari cyo mu gipolisi zavuga tuti genda kwa OPG ico ni icaha ari cyo matati tugenda kwa muri sentare ngo usanga mu santere ntarutegeka kandi ari gukorana hari ibyo rero byaratumye kuvuga gutanga raporo kandi barabahinduye byo tukabikenguruka cyane gose ko n'ubutungane batwumvi bwo turakora neza cyane ico twumvise kitagenda neza turabwira urongoye sentare tuti twumvise kiniki niki gitohoza mu butungane bwawe noneho turagira namanama ahuza abopeji n'abacamanza kugira ngo tuze turige ibibazo n'umuntu amaze umutekano tugira ku munsi wa mbere abarongoye ibyo bisata turabatumaka goronome wa komine urongoye ubworozi mu komine urongoye igipolisi bose turabatumaka mu nama kugira ngo n'urongoye indero kugira ngo tuze turavugana mu bijyanye n'indero hoho novuga ko ari ikintu twashize imbere kugira ngo turaye ku indero yakanovera ku byo kuboneka mu komine yacu gihanga kubera ryagwirana ry'abantu biratuma ugasanga n'umuyimbu niri koragenda neza kubera nibikorwa bihari usanga ngai wacu gihanga hari ibikorwa abana usanga bajamwe nko gutera hagize gutera umuceri bavuga ngo nibikorwa by'abana cyane cyane ngo bo bakinonotse ugasho usanga basibye amashuri ariko twabifashe nk'amatwe rwarongoye intwaro dukorane n'abayobozi b'amashuri kugira ngo umwana asibye tumenye tuti yasibye yagihaye mwumva ko ubu dukorana neza cyane ndakenguruka kuko tavuze tuti ubumwe budashize nako ubwami budashize hamwe burasamburana dukorera leta imwe ari nacyo gituma dukora bene igihugu bacu
mukurangiza mustanteri wa komine gihanga ati hamba vuye ivyo bikorwa tumaze kurangura nko kwibakira ikibuga c'inkino kubaka ingoro z'abakuru b'imitumba kubaka amashuri ndetse n'amasoko ngo n'igisata c'inzandiko ndangamuntu nticasigaye inyuma
uburo twarafashe ingingo no guhe gukomeza za nkaro zo kumutumba ubu kugira urongekarana ngamuntu kuko twasanze ubukuru umutumba wenyene arahari gatamenye abantu bari kumutumba wiwe urongo agacimbire hari gatabamenye duca dusaba dusanga nyumba 10 urya rongo inzu 10 niwe ashoboye kumenya abantu biwe niwe ratangura kuguhura papuro nakakwandikira ugashuja kurongo agacimbire no kumukuru umutumba ukabona kuza kurondera karanga muntu ivyo tubigira kubera iki kubera yuko hari abantu bashobora kuza kugira abintu by'ubusuma usanga hinduye imyaka yanditse ko ari umusore ari umugabo yanditse ko ari inkumi arongowe ivyo navyo mugaca mwumva yuko bishaka gutera amatati cyane ariko nta numwe bankira ngo rupapuro nta numwe bankira ngo rupapuro ivyo rero biri no nyumba 10 abo ku mitumba barashima cyane gose ko twabahaya agaciro ubaramuna ko bafise ico bamaze ni nawe aza cyo kwimaza ya mpapuro zaremeza yuko baba bizate sarado residence nyumba 10 niwe muntu wa mbere akuzana akaza kugushingira nta nyumba 10 kubera kusho gusanga mikomere ntabazi bose ari umwe ngo yagacimbe no mukuru mutumba bakaza bakemanga yuko umuntu ahari twanka bya bindi vya ashobora kujamwe ibintu vya manyanga ugasanga haye nakaranga muntu inkozi y'ikibi turatumva makomere aho bishika ugaca usanga inkozi z'ikibi zafashwe zifise karanga muntu umusantere yasenye mumva ko bamwe twe bidushikeje bari bara ati twashatse ro kwicungera ariko nta biture bitangwa ibyo turabikenguruka cyane gose kuko ari n'umuntu bagoya akazi wanje ndatelefona nyumba 10 cyangwa mukuru mutumba nta umuntu uramuze tukabaza tukabaza rero nkavuga nti ibyo ni ibintu byiza cyane kandi agaca karonka ku mafaranga azimbuza ikarata na mafaranga 500 nyuma ntaho nikora ntitumwakana rumwe tugashimira cyane umushikiranganje ubwafashe bwadufashije mu kuduha n'amakarata kanga umuntu ushaka guhereza abantu aho nikora nico turagikenguruka utagira ntaho nikora dushaka kuronka amafaranga arashaka kuza aga akakaronka mu gihe kumutumba bemeje yuko kuvyukura ari ntaho nikora
aha niho ikiganiro intwaro nziza kirangiriye sangwa amahoro hiwanyu na kagaruka Burundi Burundi buhire
Thank you.